umuntu urongora naryoherwe se ubwo koko abari mu make
ufite umugore n'abana bangahe
iyo umuntu ukora ukora rakose ukosa n'ukora ntabwo wakora wakosa uta
Murungi Sabin ni izina rinini kandi rimaze kwigarura imitima y'abatari bake n'itangazamakuru igitangazamakuru cye cya Isimbi TV kiri mu bya mbere bifite ubwamamare bw'agatangaza ndetse bigari mu Rwanda ni umunyamakuru ukomeye ndetse nanavuga ko yagiriye umumaro ukomeye itangazamakuru muri rusange ariko nanone hari abandi bamufata nk'umuntu utari ntamakemwa umugambanyi umuhemu indyarya umuteka mutwe n'andi mazina menshi bitewe nanone na saga zagiye zivuka z'ibibazo bitandukanye yagiye agirana n'abantu batandukanye muri uru ruganda urugero ni nk'ubwo yatandukanaga n'umunyamakuru Jado wa Iris TV hari byinshi yamuvuzeho bitari byiza ku izina rye yagiye kandi n'urwanurwa kugirana ibibazo na Yago nubwo kugeza ubu bivugwa ko biyunze umubano wabo kaumeze neza Sabin yongeye kugarukaho cyane mu bitangazamakuru byo mu rwa Gasabo mu minsi mike ishize ubwo yasohoraga inkuru y'umukobwa witwa Firdaus wabyaranye na Ndimbati ibintu byarushijeho kuba bibi aribasirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo uyu Ndimbati mu rukiko yamije ko Sabin ari we wamugambaniye ndetse ko yanamwatse ruswa ya miliyoni ebyiri kugira ngo atamushyira hanze akayimwima dore uko byari bimeze
akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungi Sabin arampamagara arambwira ati ufite inkuru yawe urampa miliyoni ebyiri hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara
gusa ariko nanone amwita umuhemu cyangwa umugambanyi ni ibitekerezo byabo bwite kuko akenshi nyine babivuga nta gihamya ifatika batanze birashoboka ko byaba ari byo cyangwa ntibibe byo gusa ibyo byose ntibikuraho ko ari umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bake mu gihugu kandi ufite abafana benshi ni nayo mpamvu mu cyegeranyo cy'uyu munsi naguteguriye byinshi ku buzima bw'uyu mugabo amateka ye kuva mu bwana bwe kugeza uyu munsi urugendo rwe mu itangazamakuru ibintu bibabaje byamubayeho ibyo akunda ibyo yanga amashuri yize ibidasanzwe byamuranze ibijyanye n'umuryango we n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwe bwite ese mu buzima busanzwe inyuma ya kamera na mikro za Isimbi TV atari mu kazi Sabin abaye hate ibyo nibyo ngiye kukubwira nonaha by'umwihariko ariko iki kiraza kuba ari ikiganiro kigaragaza video cyangwa amashusho y'uyu mugabo ubundi utajya wigaragaza kuri kamera kimwe na bamwanafunzi kugeza n'ubwo hari bamwe bazi izina rye ariko batazi isura ikaze rero muri iki kiganiro nitwa Oscar dushime
nitwa Umunyengabe Sabin Murungi aba ndi umunyamakuru
aha wowe udukurikiye wakibaza uti ubundi mu by'ukuri Murungi Sabin ni muntu ki
ni umugabo w'igikara wambara rinete
ikindi
nibyo ngiye
cyane cyane wenda mu mico cyangwa uwuriwe bitandukanye n'itangazamakuru bakomenyereye
uyu munsi tuzi Sabin nk'umunyamakuru wa Isimbi TV akaba na nyirayo gusa ibijya gushya bibanza gushyuha kandi buri kintu cyose kigira intangiriro nawe yanyuze ku bitangazamakuru bitandukanye kugira ashinze Isimbi TV
natangiye itangazamakuru mu 2010 natangiriye ku nyarwanda.com natangiye ndi umunyamakuru bigeze nyuma nza kugirwa editor nabaye news editor mu 2012 amaze hafi imyaka donc ni imyaka ibiri nyuma narakomeje ndakora ubwo twakoranaga bagiye bavamo noneho nsa n'uhagarariye team y'amakuru nyuma mu 2014 itangira ndahava njya gukorera igihe ari naho
ese wari uzi ko buriya Sabin yanakoze kuri radio wise bibaza yariyo
mu 2014 nakoze amezi make kuri Magic FM nka radio presenter nyuma nyine ntibyakomeza ngaruka muri bya bindi nabaga mu ari nabyo nkora
akomeza avuga ko itangazamakuru rikorera kuri murandasi ari naryo abarizwamo rimaze gutera imbere cyane ndetse ko ryanahinduye byinshi
itangazamakuru riri rya rikorera kuri internet riri gutera imbere cyane ugereranyije no mu 2008 ari nabwo ibinyamakuru bya mbere byatangiye gusohoka bikorera online hari iterambere rikomeye rigaragara ku buryo byumvikane ko nko mu myaka nk'icumi iri imbere tuzabona ikintu gikomeye cyane ni ukuvuga ikintu kimwe mbona mu gihe mazemo nuko itangazamakuru rikorera kuri internet byafashije igihugu kumenyekana cyane hanze.
Uyu mugabo kabona ko itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda ryateye imbere ariko ko ritaragera ku rwego rushimishije.
Itangazamakuru n'imyidagaduro naryo riri ku rwego rwiza, sibyo ko rudashimishije, habamo utubazo, habamo ibyiza, ariko hanini usanga ari ibibazo. Impamvu hagaragaramo ibibazo cyane n'intege nke mu bunyamwuga bwa bamwe nuko abantu babikora ahanini ntago babyize, ahanini ntibanize, nta bumenyi bafite.
Gusa ariko nubwo atunga gatoki abandi badafite ubunyamwuga cyangwa bagoreka inkuru, birasa naho ari ugukura umugogo mu jisho rya mugenzi we, nyamara atabanje kureba uburimo rye, kuko nawe muri 2015 yakoze inkuru yashinjwe kuba mu bunyamwuga hafi ya ntabwo, ndetse yamuteje ibibazo ubwe ndetse n'igitangazamakuru yakoreraga cya igihe.com, kuko baje kuregwa baranatsindwa bafatirwa ibihano bikakaye. Uti byagenze gute? Ku itariki ya kane Kanama muri 2015, umunyamakuru wa igihe.com Munyengabe Murungi Sabin yanditse inkuru kuri Minisita Sandra ifite umutwe ugira uti: ubucukumbuzi ku bujura, ifungwa, ubutiriganya, ubwambuzi no gukundira kuri Minisita Sandra. Iyi nkuru Teta Sandra yavuze ko ikubiyemo ibinyoma, kurengera no kumutesha agaciro n'ibindi. Nyuma yo kubabazwa n'ibyamwanditsweho, Teta Sandra yitabaje urwego rw'abanyamakuru bigenzura, Rwanda Media Commission cyangwa se RMC mu magambo y'impine, kugira ngo rumurenganure. Ibi byatumye ikinyamakuru igihe.com n'umunyamakuru wacyo Murungi Sabin bafatirwa ibihano na RMC kubera inkuru yanditswe kuri Miss Teta Sandra wareze ikinyamakuru n'umwanditsi wacyo abashinja gukora inkuru igaragaramo imvugo zigamije gusebya kandi itarimo ubunyamwuga, bityo uru rwego rutegeka ko igihe.com bakandika inkuru ivuguruza ibyanditswe kuri Teta no kumwishyura miliyoni enye nk'indishyi zo kumusebya. Nyuma y'ibihano, ikinyamakuru n'umunyamakuru wacyo bemeye gusaba imbabazi no kwandika inkuru ivuguruza ibyanditswe. Gusa cyaba ikinyamakuru ndetse n'abandi bantu bafite aho bahurira n'itangazamakuru hamwe n'imyidagaduro ntabwo bishimiye iki cyemezo cyo gucibwa amafaranga kwa igihe.com angana gutya miliyoni enye zose. Uracyakurikiye Mbagariye TV, ndacyari kubwira byinshi ku buzima bwa Murungi Sabin. Buriya mbere y'uko ashinga Isimbi TV yari afite inzozi zo kuzagira igitangazamakuru cya mbere gisumba ibindi ndetse kiri ku rwego mpuzamahanga. Inzozi bisa naho yatangiye gukabya.
Bikomeje kugenda neza nyagasana kama umugisha, imyaka ikurikiyeho nk'itatu nazaba ndi muri kimwe mu binyamakuru mpuzamahanga inshallah.
Reka noneho duse n'abahindura ingingo. Murungi Sabin mu rukundo yashakanye n'umugore we witwa Raisa. Kimwe n'abandi benshi, ubukwe bwe bwabanjirijwe no gusezerana imbere y'amategeko cyangwa se mu murenge. Ubwo nanze kuvuga bose kuko hari n'abandi basezeranira mu karere, urugero rwa hafi n'umuhanzi Emi uherutse gukora ubukwe. Ku cyumweru tariki ya 16 Nzeri muri 2018, ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ifoto igaragaza Murungi Sabin hamwe n'umukunzi we Raisa bamaze gusezerana imbere y'amategeko, bafashe icyemezo cyemeza ko babaye umwe. Munyengabe Murungi Sabin icyo gihe wakoreraga ikinyamakuru igihe.com mu gisata cy'imyidagaduro ndetse akaba n'umusesenguzi mukuru w'imyidagaduro kuri iki kinyamakuru, yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Raisa Gasagire, bari bamaze igihe kitari gito bakundana. Nyuma yaho baje no gusezerana imbere y'Imana, bakaba kuri ubu babana nk'umugore n'umugabo. Sabin avuga ko ngo yaryohewe no kurongora.
Ngo nurongora naryoherwe se ubwo kuko aba ari mu make.
Ndetse ngo hari ibintu bitatu yungukiye mu rushako.
Nararyohewe.
Icya mbere wararyohewe.
Narahiriwe.
Icya kabiri
ndishimye.
Icya gatatu urishimye. Ibyo mvuze koko ni ibyo bitatu nibyo wagendeye gukora ibyo biganiro.
Utambaje impamvu naryohewe.
Oya, buretse buretse kandi turi kuganira.
Iyo usuye imbuga nkoranyambaga za Murungi Sabin, igikomeye cye wumvaho ni ijwi rye mu biganiro aba yakoranye n'abantu, gusa iby'ifoto ye cyangwa isura byo ntiwakirusha urebaho ntabyo wabona. Cyakora cyo ajya anyuzamo rimwe na rimwe nabwo gake gashoboka agashyiraho amashusho y'umugore we, gusa iby'abana byo ntajya bitangaza na gato. Gusa amakuru namenye ngo ni uko ari wo baheruka kwibaruka vuba.
Ufite umugore n'abana bangahe?
Oya, ntabwo ari benshi.
Hari undi ariko ngo muheruka kwibaruka mutoya.
Mu buzima bwe bwite, Murungi Sabin na Chita n'inshuti magara mu buryo bugaragarira bose. Muri make bameze nk'agati k'inkubirane, kuko kenshi aho Sabari na Chita bahari, ndetse no mu buryo bw'akazi bakorana cyane kandi bya hafi ikiganza ku kindi, haba mu gukoresha nyama interview, guhana abatumirwa n'ibindi byinshi.
Turi kuganira.
Reka dukomeze, reka nkubaze. Umeze neza?
Meze neza cyane.
Biragenda?
Bitaraba.
Umugore n'abana baraho?
Baraho.
Mu buzima busanzwe, Murungi Sabe ngo ni umuntu ubabara kenshi.
Ndi umuntu ubabara kenshi.
Ubabazwa n'iki?
Nibyo mbona.
Abakurikiranira hafi Sabe, ubwo ndavuga abafana be cyangwa se n'abatamufana ariko bakurikira ibikorwa bye bya buri munsi, bamuzi ikindi kintu kidasanzwe. Uzi icyo ari cyo? Ni agatwenge ke. Nyuma ya Yago, Irene, Kadafi, DJ Brian n'abandi, Sabe nawe shyirwa ku rutonde rw'ibyamamare by'ino mu Rwanda bifite agatwenge gasekeje.
Ku mwanya wa cumi w'abasitari mu Rwanda bagira igitwenge gisekeje, turasanga umunyamakuru Murungi Sabe.
Naho ku bijyanye na kesi ya Ndimbati wamushinja ubugambanyi mu rukiko ndetse n'abandi bamushinja amakosa atandukanye, hari akamisaje kihuse abagenera.
Ubutumwa naho Abanyarwanda ni uko icya mbere ni uko bakomeza gukurikirana akazi dukora, bakadukosora, kuko ahanini iyo umuntu ukora arakosa. Ukosa n'ukora ntabwo wakosa utakoze.
Ngayo nguko ngibyo bya Murungi Sabe ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Kura subscribe tujye tubana buri munsi. Nitwa Oscar, dushime. Nawe utaha, Imana ibarinde.